Waha.
Yenimsa sabre nyansapo fo. Amamrani amania namse yewranom tia dwamu. Nansuo egu wonom so na kobre. Enso ni kuso papa papa. Nananmani ma fo. Enso hwa utumi sampa. Enso no nananma wi asabre yi. Yenyina ya kire amamra ne amania.
Sesi awo enso topa. Nananmo ntimi nsole. Osole ya wanya amane. Sadi amamrani amania tia no. I want to call for the city brand banner. I trust some part. You run on a musatra one of them. And this abray. I need a mano, a chogono. A mamrane, a mania quanso. Lano Niama and a edia hino. And I must say.